Nkani yuko ndipa sapwede chifwa sindi kukulubi yoti inachitikabe. Akuti kukoti kumalawi kwa 2021. Adai naka nama manga kuti inuyo munagwi yankasi. Adaja kuti inuyo nagwi yankasi. Ineyo shaft yanga. Sii mabonga dina nagwi yankasi yankasi. Dea jaji mkoti mwakuti. Oh, so ona sivenisi. Tiwone. Nana minanga mbunyule adawa awa. Asi nzimai inake kunyamuka. Pita kumenucha. Ati 30 minutes akuyese sakutani kumubunyula dalawo jogwira gwira machende chani kuti mpaka na tani abonge aga na bonga ajaja ajandi sindi kuziwa zoti nkani inathabwanji koma mina ajaja ajakanati wabonga wabonga tinku ndiweyo unagwira dinkaza mini akuti conclusion yawo anani nakuti ati sana bonge kweni kweni anango bonga pangona ndezi kundisekesa kuti kodi ajaja mini anapita ku school yake itiyo. Number one. Kodi nzimai amene ndi utiyo. Ndi muntu utiyo amene yanga nkuzuka mkoti. Kukuyo marisechi ya muntu wini. Analipi idandarama, anatumidwa, anasanga asidwa. Was it a joke? Ndi nkani inake yo vesa chisone at some level. Eh? Kumaso kodi ajaji wa magani za bwanji, ya magani za bwanji. Ineyo paguru sininga bongi. Olo ndi nchipinda munomo, nta bonga. Kungo mfa ka voice ka mamuna. Olo mtu akungo dusa panjapa. Imango di psss. Njifaja ki sitinga bange bono. Makamea maani jani. Aya sitinga si. Sitinga bange. Murumu mo. Ngati murumu muli adayena. Basi. Sitinga bonge. Komaso. Mtu atakuma kini. Kuti kufaya kukodi kuja. Ola yesese kumbongeza. Mtu wasa bonga. Number three. This is a controlled situation. Mina kaza mene anga mbongese muntu huyo. Sa mene ama ngwira gwira. Muntu mentally you can control the situation. Ineyo palibe muntu mene anga ngobwira ungo ndi gwira ndi kundi bongese. Akali kazi wina kuti ndi mamfira. Komanse paka kaa muntu wina akiza mene pa mende ati zero. Zero. So nkani ikuone sakuti kukodi kukuna chitika zinto zoda bui sasi kuli mende kukara kunali ndani kaya CCTV yake ili kutiko tuwone kuti zina kama kodi nkani inatamanji fwa ka accepta kaka ndango kabeza bachani pa Twitter ba kunali review ya nkani mene koda jaja mene wagwila benchito kodi munta mene anga ganzila nkani inatamanji kodi umbono wake ukale umene wako basi ndenga nkani zoda bui sakumbiri kumaso nkani zojiti Samantha zo seke tsadziko lato anthu akamaona kunja kukumva nkhani ngati zimenezi ndi zimene amakonda kulemba Daily Mail pesa hika pamene pa Malawian judge makes a guy masturbate to see if he was a rapist the TN it TN ndikuseka because ndikomaya nkhola ndikumfanga visualize what happened mkode come of course taganiza ndi mmene ankamvera nzimai wina uja kuti ineyo ndikuziwa zoti anandigwirira bambowa ndiye basi mkungo tengela chifa choti akanika kubonga popo ndiye kuti basi ineyo ndionama ndi zinthu zake zoti chiungamo sitipanga chonchi ndikuona kata jaji waoganizira nkhani ya Solomon choti azimai awira malimbira na mwana mwana ndi wanga mwana ndi wanga ndiye Solomon anangota tanduleni pakati mwanayo ndiye amai ake nini anamva chisono sinunga teke mwanangu osamupa ndi mpase ni wina ndi Solomon anango da ndi kuti mwana ndi wa uyuyudi koma pamene papo sana ganize makuya kuti nkhani yake ndi yoti jani iyayi palibe munthu amene angapange decision based of umboni umene wakuti akukana kuti sana gwirire chifukwa chotsa mabonga tambongeseni basi akabonga akupita ku prison akapanda kubonga nanga kungo ikanisa kumaganiza zina kazi uja kukugwira gwira kukugwira muntu mukuganiza chani za adai nake wamini umadana na muntu mukuone ya mufi nake kuganiza chibolo yang basi wash out ndiye zojitisa manyazi zisa zojitike so ndi kukulubi ndi shut up. Ndi chikulubira kuti ajajiwo acho sanchito abitise kusukulu somwina asazakhale so mkoti chifukwa choti zikuonenga ngati sana ganize bwino komanso mzimai amene anabwera kuzagwiragwira adawo ulemu wawo ukhala ngati so ine ndikuona ngati ikuveka mau setup chonji kuti anthu anagwirizana koma so mzimai ogwiridwa iyo ndikuona ngati anapeza chilungamo pomaliza pake koma aye ndithu zochititsa manyazi zochititsa mantha koma so zova sapwerete tambunyuleni mkoti basi mzimai kupita kwira my balls kasana yike nkama sindizi sana ne mina kana yisa yike nkama something mina kana yike mkachipinda kena yake kuyasa pono if you wanted kumika kachipinda kena yake yika pono aba ya malespia na aba ya magay aba ya ni kanzima yike na kosa kira kira zidi kumaraka Ntari yankani, ntari yankani. Anyway, amene mufunda mkawerenge kesi mene yoyo, mutakupita ndithu mkawona jani. Akuti jani kodi?
Jurireni.
MWHC 143. So now review mene, review 6 of 2021. MWHC 143. Mpite, mseja kesi mene yoyo. Anyway,